Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyawo ni icya 29, umurongo wawo ni uwa 12. Aragira ati, Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo wa se, ko ari mwene Rebeka arirukanka abibwira se.